Hey, yo, Crisis. Hit him with that banger.
Whoa, 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 whoa.